Bobium.
Sir, and then I drop for you for I'm a radiation. I am a son. Yanka, dear woman. Yasalia did ye here. And I saw Foka. Branamin Yawse. Beto Aire. Beto Abula Munsio. Brabeto Ban. Messen Nawuswadiati. Abula Munsio. Babia hai nyame wani aburo asasini bita babia usutu abula ne bom paye guso wono ma wo yade beko adai ye no ane se na amene abua bi na aka wo wana e ye abua bi e na aka wo wo e na so po jina solid am a e kwasi asem nko a ani adie brevre obofo no di mu bi obi ni mu di mu bi I don't know what to do.